Ato nke obichiluzo, obichiluzo.
Obichiluzo. Okie, okay. Obichiriezi na amere, oho obichiluzo.
Kenke bo obichiluzo. Eka malo onye obu. Eka malo
onye obu.
Eka malo onye obu.
Mu awo onye amere na agwa na onye na eju esi ya awo obichiriezi na amere.
Obichiluzo ka na adu esi mo obichi obichile obichiliezi. Obichiluzo. Na amere.
Ke na akwa nne.
Nduku mad na Brazil. Nakwa mami anu no no
eliwa agu
kan egu make
ya ina no kwa bichiruzo obichiriezi ima na ezi na uzo na
akotio obichiriezi ndu mpaka
ya kijwa iko
bana kan na sama ya je ni ba kan ne obichiriezi na amele
abu mi ye mbwe
obichiriezi na amele ke kunu no kwa na na tamu na nwa
e na jwa iya iko na nwa me be ke nwu kete
je what
me brother. I'm going to get a job.
I would not matter who was in Bendam, who was in Bendam. Time to have even with his voice.
I had a record of